Plus Melodie agiraze mu gisagara cha Gitega agiraze mu Burundi kuyindi nchuro aho igihe yazashikiye mu buroko yarafunzwe havugwa amajambo menshi cyane yari inoti z'abandi urumva amwe n'amajambo menshi yavuzwe ubu nahagomba azanyu na Primusic ariyo Primus akaba ari mu brand ambassador wa Primus ikintu nk'icyo wacekiriye gute
ikintu cyo gufungwa Bijyanye si bibi wariye muhere umuntu yishure nubwo abantu bose turangana kubona agashavu barakagize n'abafana atari twebwe gusa nubwo ko nica nkice kuvuga ati kuri kitwa mahajya hajya hano badusumba idiki kandi twe twabigishije umuziki icyo je ndagishikira yuko bacancura mensi ba Big Fizzo abarinzi benshi naho uzobaza ba Melodie cyangwa bandi bavuga ati twebwe umuziki twawuvomye aho uyo Bruce Melodie avuga ati twawuvomye nga mwe dusanga ingora naho ziri Oye mo babaro kubafana kubiri kagarutse kuri Big Fizzo bamwe mya mahera na Sabikana mahera nuvuga ko yari make mugabo bamuzanye Bruce Melodie acharon hafi fwatua
rero ntuzoja kumwakira Bruce Melodie
ndamwakire gashaka kuberike ndamwakire kuberike
numuririmbyi ifoke uja kumwakira
umuririmbyi ndabwo
mujane nabandi baririmbyi bo muziki w'u Burundi binimba zo bari mu Burundi aje kumwakira ba wiz designer ba dramati aba MC nkamwe muje kwa kirundi muri rinzi mu Rwanda canke bobo ntibabikora iyo abarinzi barundi
cyo cyatumye ntaje ku kuzanda aje kubi hariya kubibwa vy'indege ngo bikwakira abanyamahanga zo kwa kirunga handa mu hagaciro ikora natwe tugiye wa mura mona cyane umuntu atanga ishugwe wabo gasanga abarinzi biwacu umenye nta nubazi
Yes, ladies and gentlemen, boys and girls, it's another beautiful day, another blessing. Nubundi munsi udasanzwe na yandi mateka adasanzwe kongera kandi kubana namwe kuyindi nshuro. Ndi mu gisagara cya Bujumbura neza na neza. You know, it's hagiye kinini yacu ntabazani na content za bien, content zimeze fresh, content zitwika. Uyu munsi nabazani content itwika. Let's go, gumana nanje rero ndabahe content ya fresh. Guys, mu bisanzwe kuri uyu munsi ndi kumwe na MC Marchard sindorinda kumupresenta benshi baramuza ahubwo ngigwa kuko ni vibe after vibe ni vibe after vibe you know MC Marchard na mahoro
ebana jemeze neza bro naho meze neza
I'm good meze bien sana
ndagonda kuramusa n'abafana je mugaba n'abafana ngira kubera abonita abafana n'abagenzi banje ni family yanje abakunzi umutwe Burundi muri rusange ndana baramusa n'abanyene ego
kumuntu ari mushash amubonye MC Marchard numu MC mugisagara cha Bujumbura agezweho aronka ama deal menshi ni numu menyesha makuru wo kuri radio ariko kuronka kontra nshasha kuri radio yitwa Ejo Heza uyu munsi turi kumwe kuri Tiwa STV za ko revive MC Marchard teka tubwigwe ko ariko baradukurikirana basanzwe bazi ibikogwa byacu basanzwe bakuzi basanzwe batuzi mu muziki basanzwe bana gukunda mu bikogwa ukora byo muziki no mu kiganiro cy'umuziki ushikiriza ku radio ku muntu we batakizi kije kiganiro cyitwa gute
je biganiro nkora sanze ndo mu MC cyo cyambere je bamenye nk'umu MC cyo bimenyesha makuru biza mu nyuma je nkore biganiro bitandukanye ndahe biganiro baririmbyi ikiganiro mpa baririmbyi icambere cyitwa barashoboye ndagonda umuririmbyi ashoboye naho abakiri muto sincagura ndamfata cyo kimwe n'umuririmbyi yatanguye kera kubera nawe nyene ejo hiwe abari heza cyane kindi naco nkora ndakora ikiganiro cyo gusupportinga le DJs urumva yuko Jewe ndi hose nuko nabivuga ndi no muntu mvuga ati je ndakunda umufana ajye hege mu bintu byose abarimo kuvyerekeye ariko music eh nuko vyifashe yaman
of course ni nayo mpamvu naje ndagutsembera no munsi vise exclusive topic ni hit news iri kiyasirikira mu gisagara cha Bujumbura Blues Melodie agiraze mu gisagara cha Gitega agiraze mu Burundi kuyindi nchuro aho igihe yazashikiye mu buroko yarafunzwe havugwa amajambo menshi cyane yari inoti z'abandi urumva amwe n'amajambo menshi yavuzwe ubu nahagomba azanyu na Primusic ariyo Primus akaba ari mu brand ambassador wa Primus ikintu nk'icyo wacekiriye gute
je kucakira ku ruhande rwanjye tuno vuga ni byiza kumuzana kandi si yoja mbere zobaje wahere ku kintu cyo gufungwa Bijyanye si bibi wariye muhere umuntu yishure nubwo abantu bose turangana je naho noba Michael Jackson. Michael Jackson aracahari. Uvuga ko umuntu wese angana n'uyundi. Uvuga ko je nkozi ko saba kamfunga. Uriya muntu ari hejuru kandi yitwa umuntu. Umuntu aguma ari umuntu ko ari kose. Cyo gituma ari umva amategeko afata umuntu wese. Tuvuga ngo yafunzwe ngo ngo kwari umustare uya. Uko zikosa ungana n'umuntu naho uzobande naho uzoburenze ba Chris Brown cyangwa ukarenga basani babayeho ku isi. Menya ko ungana n'uyundi muntu kweri iki kitunganisha. Nuko twese tutazoguma nga. Ama ico novuga cyakabiri maze kuvyumva ati Miss Melody azoza si bibi kuza mugabo bega twamadukubitira mu Rwanda niho nyine twamatuca kuko tutipima no kuba nayo kwitupima n'abatanzania irwo barigeze kuza mugabo umengo twe dusumira ngaho mu Rwanda umengo nta handi ahantu dusumira ari naho baracha badusuzugura ifuko tuza no mu bindi bihugu biba vyiza cyane rero ikintu novuga kubona agashavu barakagize n'abafana atari twebwe gusa novuga ko nica nkice kuvuga ati kwari kitwama hajya ahantu badusumira iki kandi twe twabigishije umuziki ishujenda gishikira yuko bacancura mensi ba Big Fizzo abarinzi benshi naho uzobaza ba Melodie cyangwa bandi bavuga ati twebwe umuziki twawuvomye aho uyo Brice Melodie avuga ati twawuvomye nga mwe dusanga ingora naho ziri abafana ba mbere n'abafana bumva indirimbo yo mu Burundi ntibaje ku rubuga kandi bafite ama telefone ngo bayirabe sivyo aho ni mu bantu bica umuziki pano kuvuga ngo twebwe ngaba journaliste cyangwa aba DJ no n'umufana arafise uruhare rwo kwica umuziki indirimbo zurabe kenshi iyo umunyarwanda yisohoye tureke ibindi bihugu bya nayo dusanga hehe iyo giye habona uza gusanga igiza ama views menshi kandi ugasanga ama views ava ngaha mu Burundi kuko abarundi batagwiza ama views kuba ari imvibo ngaha iwacu why cyo bintu birantanga hazama cyese nashavuye cyane mugabo cyane cyane je ndakunze abafana comments zabo ko bagenda bavuga habana kuri page yiwanje je page yanje ni MC Matedura Capital akanya mu Amerika kiganiro muri Capital hagati nuko ndi MC Dura Capital
of course
big up sana so rero uko navyakiye cyane wowe mu babaro ku bafana kubiri kagarutse kuri Big Fizzo bamwemye amahera na Sabikana amahera nuvuga ko yari make mugabo bamuzanye Bruce Melody acharon hafi fwatua urabumva kandi amahere yori y'abantu babiri Bruce Melody acharon hafi fwatua
hari abantu bavuga ati imbega ni kuba ari kwica gucinyiza canke guca intege abaririmbyi b'abarundi kubona Bruce Melody ibivugwa mu makuru bivugwa yuko bamuhaye 200 million mu gihe Satbi na Big Fizzo batashubiye kuba amafaranga nk'ayo bari mu gihugu cy'iwabo bifusa nk'aho umengo bariko baracibwa ingufu ariko bashinga nguvu na gwagwaruka ruriko ruraza mu muziki wa Burundi ikintu nk'icyo kivuga kwiki
ivyo nuvuga ko abarinivyo bacu bakiri batu bacaruka biraza ko bace ntege nabo kwifuza kuririmba amahiti baje hanze bakore amakola barenze baza kuvuga ati twebwe ayo mahera Bruce Melody aronka nabo twovuma nkawe aho wacu ko tutemerana tuzoyaronka rero birabace ntege ntibici ntege aba bakuza bo barari amahera mga urugwaruka ruko ruraduka aho ariko bashaka nabo nyine bazobe nka Bruce Melody canke bamurenge sivyo eske bazoronka gute mu mwanya amakampuni yo ngaho iwacu atari karatanga amahera kwe kuba ririmbye iwacu ngaho ifo ko babakwiriza babahe amahera kuye kubera nabo nyine bararuha umva kuririmba bisa amahera no vuki gukora amasana mu namahera mugaho gashanga umuntu wa hariya araje yori amafaranga yafashije abana b'igihugu mugaho ico kintu nuko kiraba sivyo ega arafise amahiti neka amahiti yafise nawe andi bo ngaho iwacu bahe mugangahe ego kumuzana sibi mugabo nabo nyene babaha gaciro babahe menshi nabo he twaduhora dukeyi oya basho guhabwa amahera bakayakira kubera ubukene barimo oya naravyo narabonye abarimvi ivyo bakora ari gihaba harimo n'ubukene ugasanga atuye amahera kubera iki agomba kuri hinzu injya zahetse none gashayo mahera cyangwa muga usiyuza n'undi muntu acyahabwa ibihera byinshi uvuga ko ivyo bari karakora n'ukuri no kumutinyiza kumutinege ego muzane Bruce Melody si bibi mugabo kucamva ngo ngo harabare n'imvye nka batatu bane bahuriye kuri 2 million uyu nawo 200 million mon frère tugizanye kuri kweri ngaho
of course
aho urumva kuri kwazo harimo ibintu byo kuvuga ati cyo ko dufashamo nabigihugu cyagucagura birimo cyo no vuga ati tureke gucagura abana b'igihugu nabi wacu duhere gukunda ivyo wacu duhere yuko ngaho iwacu itsena mbere ryo tangura gushika kure ngaho iwacu mbere yuko duteze imbere ivyo abandi reko ngaho hatongagire muri ravi kaze mata de gire mu gipira kirenze aho ni bien sana none wa munsi ntica nikize uwa hari umuhaye menshi none je wumva gasozo uri
kwa tukiri ngaho nyine rero no tugaruse kuri premier music yo nyene ubwitu bwayo uravye nk'abaririmbyi bashobe gutumigwa
na ukaba uri mu nzego zerekeranye umuziki mu Burundi muri industry uravye nk'abaririmbyi bahamagawe muri Primusic baraje kwiserukira babe aba brand ambassador abafana baragizanye amajambo menshi cyane abakunzi b'umuziki bari doze bavuga ngo bajye abaririmbyi bagiye gukora iki muri Primusic ko basize ibihangange bikomeye batura abana bakiri bato mbega niko bari gushaka na guteza imbere nabajya abana bakiri bato nabo nyene babone icyo abakuze babarushije cyane abakuze babajyanye cyane wewe ubona yuko bashatse gutwara abana bato abakuze barabahohotera
Jecho navuga ko navuga ko si bigushamwe bajya abaririmbyi ariko navuga ko mbega hari abantu bakunda kwica umuziki ngo yishaje nibago be buryo muririmbyi arasaza cyo kintu sinagikunda cyane nakunze kumva ico kintu ngo yishaje bagwe none kofi ubushobora kumbwira kofi ngo ngwiba ngo yishaje nibago ntagomba ko bitama hit uramusumbya ama views oya mu muziki habindero haba indero kubaha cyo kiratuma umunyamuziki yimenya ariko hari abanyamuziki batiyitse rero ngiye kuri iyo point ya kuvuga ngo barabaha ngo barabagize aba ambassador ni byiza
niko byakiriye gute nk'amacara
niko ko nanje bungira umu ambassador cyangwa bakagira umu ambassador ni bisanzwe kubwo ni chance y'umuntu cyangwa bwo ko ni chance yabagiye ko muga icyomba batse kujya mahira atasezo bamarira ugasanga mu mahira barazungurutsemo nta nagatongo uravyumva bagumye bapanze yego se kuvuga ngo ushabo bakinza umugabo bagwa mahira uvuga ati ya mahira rico azomarira pana kubaha miliyoni ngahe bace bayigabangana usange mu mwaka umwe wamubaza ati ya mahira akora muri pe music na ya cinje tumbabaza n'ahandi ho ni chance yiwabo ntaco byangiza ahago byanyirise ko umuntu wese naho bari mutoyi nuko byifashe ma
of course pre music ngiyo finale izobera igitega mu ntara ya gitega Bruce Melody zoba yahishike kugira ngo avugumize atanga umuti MC Macha diteguye kujya kumwakira Bruce Melody ku bibuga cy'indege nk'umwe mu ba MC mu muziki w'u Burundi bariko bikora neza bashigikiye umuziki witeguye kujya kumuta
kuvumbona kuvumenya je rero mbona kuri ya post oya naho bari show jewe njamwe ari muri rimvyo hanze birangora kugira ngo ngende kuri airport nagiye kwakira umuririmbyi cyo kintu kirangora
ati rero ntuzoja kumwakira Bruce Melody
ndamwakire gashaka kubera iki namwakire kubera iki
mu muririmbyi ifoke uje kumwakira mujane nabandi baririmbyi bo muziki w'u Burundi nimbazo bari mu Burundi aje kumwakira ba wiz designer ba dramati aba MC nkamwe muje kwa kirundi muririmbyi mu Rwanda canke bobo nti babikora iyo abaririmbyi b'u Burundi
cyo cyatumye ntaje kuza ndaje kubi hariya kubibwa vy'indege ngo bikwakira abanyamahanga nzokwakironga handa muha gaciro niko natwe tugiye wa Mora mona cyane umuntu atanga ishugwe wabo gasanga abaririmbyi biwacu umenye nta nubazi bashameze ku nubuvega inyuma ifego dufire kugira gutwiha gaciro je mona mona amenyesha makuru bagenzi banyu hari ibintu bihora bimba bazi sivyo mane je niga kemvuga amajambo menshi ugasanga iwana ama kamera ama telefone baruzuye bara mugabo reko muri viewers aje hariya mu Rwanda hafi sinzi ngiragiye nawe jabo mwakira niho hari bihangange bikazi ko nabarusha aragiye mu Rwanda man ntuzobona umuririmbyi canke umuririmbyi mugenzi w'ngaraje kubuga cidege ntuzobona abafana canke ngo urabonye ngo aba journalist ngo baraje ngo kubuga cidege ngo mu Rwanda baje kwakira umurundi ibyo bintu rero biri mu bintu byatumije nk'umenyesha makuru ni hagaciro kandi nka gaciro muziki wacu vuga ati tewe Wigo bugatsindege sinzi ko noshaka kutaye ngo nagiye kwakira muri rimwe naho mamanye. Oya. Uwi wacu avuye hanze. Nzo mwaki. Cyangwa zobona mu Rwanda. Ari kuno vyo. Barazanye ivyo bintu byo kuvuga ati mu Burundi eh turabona baratwakira neza batwakira ari benshi. Nanje. Nzogena kumakira interview ndayimuhe no kwira denda yicise ko mugabo mwanye ntarabona hariya. Nabo bari. Abarimvye fizzo ari mu bantu batumye. U Rwanda sana sana umuziki wabo umenyekana ba petit mesh tubamenya abanyarwanda ubu bakubita amahit hariya cyanke abarimbyi ba kera baratumye u Rwanda rumenyekana cyane barakubisa amahit arakundwa baranabigana mwagaca usanga twe mu murimbyi agiye hariya bebe bintu bazana mu muziki nibiki no ntazo mbona hari mu murimbyi wacu ndabisubiyemo yakiriwe neza kiriwe n'isinzi ry'abantu w'umurundi umunyarwanda zova hariya adino zogenda kuri airport na mwakire nanje mu bandi bamenyesha makuru ha uwo mabona abanyesha makuru bo ngahe wacu baba bese ku kibuga cy'indege ehe bakarunda na sam nabo basa amazina navuga ko badutanguriye imbere umengo ntibabona iyo bija ntibari ko bihagaciro cyangwa umuziki waho gaciro bagenda kurunda na hariya namba ari kubera amahera cyangwa iki jewe hose ndimo oya kimwe ku kindi
nk'umuntu ariko aradukurikirana umuntu atwara primusic ujejwe neza na neza kurondera abaririmbyi guha amadira abaririmbyi ujejwe kuorganiza ujeje gushira abaririmbyi bakaba ba brand ambassador uwatumye ko umuririmbyi yo hanze akamuha amafaranga mu Burundi nicyo kintu uwo mubwira nk'uje umuntu ategura bijya cyane cyane
ujeje gutegura nka primusic cyane umugira numbwira ko icambere no kurondera kwanza abantu baje muri jiri sivyo abaje muri jiri ntibave ngahambwe gucacu Burundi sivyo ngo bageye jiri bageye muri jiri batanga amanota no abatanga amanota ntagira umurundi numwe ashaka kuja muri jiri please tokino ndagisaba
none hamwe boza n'abanyamahanga nabo batumva rujya rurimi rw'ikirundi kaka urabitoca bigorana
aba bari muri jiri ndiko ndakubaza ikintu kingi aba bari muri jiri wibaze baraza kumva byose kiya cyongereza baririmba baraza kucumva wibaze ko bacumva hajya baza kumva talent talent ni sabange ngo ndiko ndumva ngo ico bisigurira ibintu no ijwi giza ririko riraho hibongoza urajyumva je no soye ko bozana iki kintu yindi ko ndavuga bozana neza na neza ziri cyane cyane naho basi bushamwe abarundi sindavyanse mugabo habe mw'abanyamahanga babiri babarundi basi ndemeye n'abanyamahanga nka babiri baje muri jiri kandi batava mu bihugu bisa aho no kwemeza primusic jana kwijana n'ahandi ho bashizemo ababi wacu abagusa man sinibaza kweri aho hantu muhamba bari
kukintu naco kijanye no kuzana abanyamahanga mu muziki baje kubita kuri finale kuko ndibuka ubutaha haje Diamond Platinum sinzi kuvyibuka aho yakubise show harimo na Big Fizzo na Sat B bose bari kumwe cyo gihe Sat B na Big Fizzo ni bara brand ambassador uwo mubwira iko nawe ajeje kuzana abaririmbyi bo hanze
ya kubazana si bibi no hanze barazana abaririmbyi bo hanze studio no muri America barazana abaririmbyi bo muri nkabajya ba Fana Boy bamabujuje babakeneye amafaranga bari muri business ahubwo ije cyo no basaba ni kimwe no basaba iko bashizemo abana biwacu uriya ntimumuhe menshi cyane ubu nawe ewana mumuhe ibintu azovuga ati je mu mwaka umwe no mwaka utarakwira
ariko twibuke yuko bari abinvestisa cyane mu ndirimbo zabo Blues Melody yaragiye mu gukora indirimbo na wa mutipe yakora indirimbo na Diamond Inos B yarakoye indirimbo na Inos B yaragiye kuinvestisa Blues Melody yarakoranye indirimbo na Harmonize you know are investisa none urumva umwanya ba investisa nabo baratanga amafaranga menshi ubwo nubona yuko ikibazo kiri ku baririmbyi b'abarundi
Mbega Utiri Brown ni yakoranye na Sad B aba Big Fizzo n'abanyamahanga barakorana
bajya na Jux
bakorana nabandi nabandi ego gusa akarizo kimpene kiyagaza aho gashobora sivyo hari amahera twebwe abaririmbyi bo ngahi wacu badafise badashaka kushiramwo imitayi bavuga ngo je ngo ngiye ngo mu gihugu kiniki murari n'umururi nimvikana kweri iki kipe zawo zibazizinze kiniki ibyo sindavyanka namba bakuru uryoshe nko dukora uryoshe nica kintu gusa cagaciro kuvyerekeye uburyo umuntu n'umuntu duke cyane atatu tumumariye ahubwo basi mu gikozi cyo kintu duza mu bahamahera menshi batazokwidoga mbere uraziko nubwo abo bari muri premusic baba ariko barido avuga ati ah twebwe kuri amahero tubimenya abantu twere twari kuvyemera besa miliyo natwe aya mahera bisako twa turaya mara none gasha je byo ntavyo nzi cyane mugabo uvuga ko umwana wo ngaha w'igihugu age muri vyo ibo ah nawe nyine muko bitirari kwi kugira bigende neza muramba barira neze ko mumeze
neza cyari cyumviro
ciwawe icyumviro ciwawe
yes cyari cyumviro cha MC Matrad neza na neza nzokoma ndakwegera iyo numvise exclusive iki yavugwa mu muji nzokoma nakwegera kugira ngo turonke amakuru neza na neza
rabana kuri
I'm good man I'm feel good no ikora dukurikira ndaza ariko rumva ibintu bikwiriye akuriye kumva hari abantu babifuza kubakurikirana ku mbuga ngurukana bumenyi Instagram Facebook Twitter ariko aradukurikira ari muri Canada benshi badukurikira bari muri Canada
hari ya Canada baradukurikira
baratubona cyane
Canada ndabemera sana muraza tubaha amasho muduhamagana natwe nk'aba MC mugasi nisabi
ariho ba Passy badukurikirana ba DJ Kiss ba Super Mario Barotelli
senesabiye jenyene namuntu anga kwisabira senesabiye jenyene ndasubiye abana b'igihugu kutsona ba dramati TV online zirafisa kamaro tubona baba abandi baririmbye ndashaka na ba diwani baze baragira ikindi kintu nanka sinshaka ko haba ngo ngujya muntu ngo tuva hamwe sinshaka ikintu cyo kuvuga ngo uriya muntu turazinanye sinshaka ikintu ngujya muntu no wahehe ujya muntu avuka oya namwe bwe mutanga amadi yanamaze ko radiri zitari nk'iko kandi ndashimira aba boss banyiyumvira bazi vibe yi wanje niba cyane banyigira ngo turazinanye abantu saluti sana cyane ngo turasangira cyane ngo harabantanguriye umuziki ngo jena tanguye inyuma oya n'umuntu azi vibe yi wanje acambira bro ndakine kuba umu MC abantu twibaneye neza cyane rindi ko ndabwira abantu bategura ibiterano yaguze mu rara bakantu ngo ngo ujya ngo atanguye kera ngo cyane ngo ujya muntu ngo ana ngo yamenye ibintu ngo wavanga ujya ngo oya ndabo umuntu icashoboye Nanda mbaru MC janye niki gutanga vibe yine ukene vibe yine turaha aba MC baruzwe sinkene kuba James janye ne muri ubu Burundi hari sinkene ntitukene kuma tubona mu MC umwe canke banga hari nabandi ba president nkene ko baduga pana je gusa mugabo ikintu mvuga ati haba kuba ririmbye aba DJ aba MC ntitura nguriya ngo turazinanye nguriya ngo turasangira oh ya fasha umuntu mutashoboye kandi umu murusi kugihe ntihagume erega birabonekana nabi iyo umurimbye agumye aboneka cyane cyangwa umuntu yagumye aboneka cyane atabandi baronka cyangwa umu DJ aguma aboneka cyane no sanza za deal ku bantu bose muri iki gihugu bidatera imbere bose baho umwanya aba peti barashoboye n'abari kuja hanze n'aba diwane batware ndika kuraba
nguri ntihagume hagenda gusa dramatic
jese sindi kumvuga ngo ni wagenda wenyine nabandi nibihe byabo kintu cyose ni kugiye mugabo cyose nyine umuntu Mane hari abantu bategura ibiterano
ariko vuba
yiyumvira
vuba dramati araja muntu zenya araja Dubai you know
araja Dubai ndabizi sibyo
hari ibiteramo byinshi ku kwezi muri sama
ndazi araja Dubai none gasha hantu diwani yo tugumiza hita fise si diwani gusaba aba ba with design hari abapeti bariko barakora fresh
hari event diwani
sinzi naho nyene cyo bya Cristal singine kumenya cyane muganda vuze umuntu wese ate ategura show sivyo nafashe uburundi nafashe urabyumva umuntu umwe fashe uburundi ni nko gufasha mu rundi nyene mugabo fasha bose udacaguye na kare ntuzejo uzo kuvyona na apana kura mangutse ngo ndina kandi wahari ico kintu ngira wagitahuye merci beaucoup
of course nagomba nyeye turangirize ngaho onye ku bantu kuri ba bantu naho kuri ba bantu nabo bariko baravuga ati Bruce Melody araje mu Burundi ntituzamu supporting ntituzoja kumwakira kuri wa bandi nabo bavuga ati Vrema bariko baramaramaza baririnzi ba Burundi nk'abasimbizi bagwanira umuziki w'Burundi bakavuga ati twebwe abanyamahanga simbizi wari mukurikira
bikoze nka ntituza dukunda ibyo wacu yo ni jamana none hari mu promoter nga tuzazinaye kubera je ikuntu nibereho mba nkeneye nibereho neza n'abantu
nkunda mukize simbizi ajya kuri kamera
none simbizi fresh simbizi gusa umuntu wese akunda umuziki w'Burundi mu promoter umeze neza
ariko ngo ari ibintu yandika simbizi abantu bakavuga atararengeje nawe
ararengeje ah je ndafata nko kumengo iciyumviro rega skip umuntu wese afite uburenganzira bwo kuvuga icyo ashaka gusa daho hoteye umuntu
simbizi akubwira ati ntazoja kwakira Bruce Melody
ah uri yarafise rezo ngabo nibisanzwe biravana amahera niyatuma umuntu akori ivyo atsokoze mugabo kintu cy'ambere aba ari kwerekana ko ashaka umuziki utere imbere canke umuziki wacu wabwa gaciro canke abanyamuziki bahabwa gaciro hako twogahaga cane cane tukagaha abanyamahanga kera ndibuka Mani Fizzo avuye hanze ndibuka abarimvi ba Lolo bavuye hanze ingene bakigwa nk'abantu mugabo ni baje hanze bavuga ati je tariki ni zo bakuri ndi kuri airport uzobona abantu bake mugazo umunyamahanga naba mu underground usanga abantu buzuye bamenyesha makuru bariko barakubitana ingumu ngo bana ngo mbisa ngo bana ngo jewe
naye bari kemiso
eh imagine
ari kintu kimwe ndagomba turangirize ko ukwezi ko 8 Big Fizzo araje mu Rwanda uko kwindwi haraza Bruce Melody uko 8 Big Fizzo araje mu Rwanda nikiye kintu ubwira abamenyesha makuru bo mu Rwanda muri uno mwanya bamwe batahora bajya kwakira baririmba
Je namaze kurana n'umu MC twa
dukurikirana
namaze kurana n'umu MC wo mu Rwanda sinzo n'umenyesha makuru akomeye cyane twarakoranya muri Trapish
yeah
I was MC vyaragenze neza gushikana hafuka makuru stage navuga mu Burundi you have a talent. Murarenze cyane. Mwana aramwakire ndamuha vibe. Acharambira atara yaranafukamwe. Mugana nabuze n'umuntu n'abakameramani ndabasubire. Harabuze umuntu amufuka amufotora cyangwa agere kamera azerekana ati hari umumemsi akomekane rakara komeye cyane. Azogira ku ka video kazunguke no mu Rwanda ati umuntu hadufukamiye yavuze ko mu buri dufite talent yaba umumc baba aririmbye ko dufite talent cyo kintu cyarambabaje nta niyo foto yafashwe rero no babwira mu Rwanda baratwemera mugana natwe ntitwiyemera ifogo twiyemera rero mu Rwanda baratwemera mugana natwe ntitwiyemera ariko ikintu novuga ifize aragena n'ubu mpejeje ku mupostinga kuri page yanje ndafite page yanje he page yanje ni MC Machade de la Capitale nkunda gutanga amakuru yo kuziko mushaguze namubona amakuru meza agezweho mutanye bapaje arabana bafiyo ngeso meje ku iposta ni Chill Festival neza neza igiye kuba itariki 25 kwezi ku 8 2023 ubwire ko ni hari Kigali Rwanda kuri Olympia nubwo ko mu mwakire iyi video mukayibona mu mwakire cyane bizotuma aba abamenyesha makuru bacu abakunze umuziki wacu babona ati Big Fizzo akiwe nyene nk'igikoko kujya nyene bari bamukunda cyane nk'umwami none ko batake kome ngo ntakikundwa hakiri ibintu nibi ararehenze yaratumye bacu ari nani batubamenye n'abandi bari imvi batandukanye mwakire nk'umwami nk'uko natwe abamenyesha makuru baraho babikora je nanje na mari bise Melodie naze tumwakire mugabo je kwiri kugira nkundi wundi muntu ntikunze ibintu birangora kwirira abarundi bagenza bamaze twikunda no mu Rwanda bamanze kwikunda eh bamaze kwikunda kwiri ego pano gena muvuga ngo ngo hariya ngo bakora mahiti na akora kwa mahiti ngo hariya ngo bakora mahiti
turamufise Joel muri production
ahubwo aba boss sibyo aba boss ni bashize
mu buryo John LR muri video
ngo hariya ngo ibintu ngo ntibiri kumwanya ngo ahiwacu ngo ntibimeze neza ngo hari niho bikumwanya reka tubikundira ko nabo batazokunda ibyo wa
of course
bo bamanje gukunda ibyo wa abane bivyo gutambo ubikini bikino no ubutambuzo hirajya
of course
je fizzo nkine bamwakire mu Rwanda nk'umwana aba mise bagenzanje laki twakoranye neza nabandi bamenyesha makuru tuzenanye mu Rwanda nabo tuzenanye fizzo bamwakire fresh babyo bamwakire pe nanje umunyarwanda azo ngaha mu Burundi nzomakira fresh
of course guys
nikomera n'amavuga ngo basohora ngo amahiti ngo rekomwe ngo nabahamunize ngo bashamo amahera ngo nabande nabande ngo nabaza ya monde cyane nabande nama natwe havyo ko byokunda kandi turafite n'ama collabo meza akunzwe rabi ngene kakira ku kakubisa cyangwa makare kumwe na Chris Is Sheri Sheri nene lala kala mufuse uracho neno vuga umuziki wacu rajose aho bifina naho nyene dukunda ivyo wacu neno vuga ko muri rusange nti twakunda ivyo wacu afana uvuga ngo hari ngo bifite quality ngo ngo nta quality quality irahari ni nyene aho aba boss bacu bitwa bandeka
iya ba quality
aba aba boss bitwa bandeka ba CEO ni bande hari mu Rwanda niko era aba boss bacu umuziki cyarico no aha aba boss bacu bagatora umuziki cyarico collabo
ego
bikufuze ikinina na Harmonize na Harmonize numufane wanje ari
salama salama aria
eyo salama kaka mina kubani man Wewe poa. Tuko tuganira muziki man. Safi sana. Ravyonge.
Ego. Nuko nyere guys turi mu gisagara urumva abafana ni warara warara.
Ni warara warara pe. None gashe yibereye neza nabantu. Atakwa nka abantu bazana ubujambo bwinshi. Ku ma TV ku bantu ze ku ma TV online cyangwa ku ma page.
Zero tu tujambo.
Apo muntu wese aho tusanga ngo jengo ni umujunari. Zana diplome kuri umujunaliste turaho. Ikintu cica n'umuziki. Umuntu wese ni umujunaliste kuri Facebook. Ije ndibiki manje nibona no hizi kiganye
yego shaje reka dushimira bikora tukurikirana ndababwira ati MC Machad anytime zoguma ndakurondera ndonse exclusive news ndafise news nshasha ndafise makuru ya DJ Pole nifuza kukubaza ndafise ama information mashasha menshi ariko ajigumiza kumurashaka kumenya byinshi bisesanguye vyo kuziko
tena DJ Pole kwe nta kibazo hari kintu zo muvuga ko vyerekeye gutanga show cyane ni foka kiraba neza so mufasha mumbare kuri kintu ndiko ndavuga abantu bategura ibiteramo fasha bose udacaguye na kare ntuzi ejo kwa meze na kare kore neza ukahisanga imbere
c'est tout asante sara guys reka ndabashimira n'umwe simuko muradukurikirana wari kumwe na capitaine de la capitale na MC de la capitale mu gisagara cha Bujumbura uyu munsi nyo turangije ibikorwa byacu merci beaucoup tuzosubira another day ciao ciao.